abesifazane noma ungabafica enandosi bafice ewempi noma ungabafica etshwama bedlishwama nereposta kodwa kusuke kukhona oplastiki eduze nabo oplastiki beyingane ngiworried ngathi thina madoda osifica eshisa nyama inyama igcwele itafula iphuzo igcwele itafula kodwa uyingane ekhaya zidla ikabishi ngithi mina abesifazane abahlakaniphile noma ungabafica behleli phansi bedla kusuke kunoplastic begrosa eceleni kwabo noma ungabafica impela bephuza irivuta netshwama kodwa kusuke kunokudla kweyingane eceleni bayazi bazele baneyingane ekumele zilale yidlile ekhaya thina madoda kungcola itafula kugcwala iphuzo kugcwala inyama sidle sisuthe siye ekhaya singazi iyingane eyidlile ngiyabathanda abesifazane abahlakaniphileyo ngoba abakhohlwa izingane zabo I'm worried mina ngathi na madoda ukuthi izolungane le yethu ukuba sazi ukuthi sizele let me tell you again ukuba ubaba akudingi imali akudingi ukuthi uzusebenze ukuba ubaba is to take irresponsibility to avail yourself ube khona emntwaneni usondele empilweni yomntwana akhule azi ukuthi unobaba irregardless unemali irregardless uyasebenza or awusebenzi ukuba ubaba akudingi imali ukuba ubaba akukhokhelwa kodwa iba khona empilweni yomntwana umntwana uyakudinga musa ukuhlala neyiphuzo uhlale nenyama eningi nidle inyama nabangani bakho ingane ungayazi ukuthi iphila njani God bless you I love you